Rock on the set, rock on the set.
I want it, I want it.
We did it, I got it.
Let's go! Let's go!
Kabizi mimi hapa ni wape. Hawawezi kutoka jasho hivi hapo wakose kuondoka na hela zao.
Hakuna.
Hakuna. Hakuna mimi nimeikataa hii.